Well, if I talk about the six Life in the fast lane. I was stuck up in the mud, never could make. 65 blew the game up like cocaine. Ball with the train, get your trunk, y'all. Got for Johnny Morgan in my front board. Buy you my own lights, ball beds, pull a bird. Bringing that noise, come on my mouth to say a word. Back to the business, I'm just stepping in. On my side, all on the bag, keep a mind. Strong in the swamp, just surviving.
Vamos, vamos, vamos. Oh, Thank you. afraid and have a good time.
Thank you. Rosa, Augusto, Suali.
Le fa
ailongane o Yesu na mariu mo Samoa o Samoa u umau lau pule ia fa avavau awa e te fefe o lea tua le tafa ae o no ta sa o no tonga Samoa tuna Thank you. I'm on Molly Leo, but you know, yeah, I'm not. Yeah. Wavela le so. I lay umale lofa malanga leo le kuaya sa moele nakaini. Alfu fo. Rumelia. Dale kuku maos mako fam kalanga. I am in the paia ma walung osa mo poko poko in yas. My love and makasa wa. Say paia la la kawa. Paia foi fale malo, faz coro no taco fai na malo, le fio le fio, me come cai pare mia, mai se foi le mando ta peñeca, fa pe foi suma fam sin sin ma se no fam sin una, sui ma malo fo fai cula fo fa per fon al fon. Ol paia ya un cambio cambio fo e mai na. Mo foi ku au mala ka wa ai ngai kai ma ba au fon ki. Fa sa sa fo e so ta ko mo ku sa. Ya sua fa swanga fa kuia ba ko ko on kam kuwa pa pel pa ia fa la fulu ma upu ya ke o mo au fa na lema kofi ele kuwa fa ngo ngo ma ngu ku fia au wa se ma nguio sa mo alia kali le kuwa ka nga vai sa mo o le kuwa le me le an ke pa la waku i la sunga i le kasin ka na rena ka na rena me kisi ma fele o la sunga fo i ka marsimo la sunga fa fi au Reverend Mariotta Shaia, Taita Ie Tato Sitano.
Wa fafei loa ile fonga le asu. E wa lofa. Wa lufo ile tae au ma le asu. Ai lem fai un tua. E angang fia fia ma le loto fa fatai. A wā o tau mwia fa moe moe sa la basi e le tunu o mar fai ngā maro. E pou pou a. Mai le fenga in tua ai mua mua sa muelu o son tau ko so fitu. O lo iai le fai upoe fas kuma lima upu ia. Wa e sau i ate au, ma le pelu, ma le tau, ma le tau leo leo. Au au, o te alu atu i ate o e suafo i ovo au, o le atua le tu tau a isara elu wa e fai fai iai. Mata mata i ta alonga le ipo le lalorangi. Fa mai le fesiri al kapiteni pe a sa uni se ta alonga. Samoa o aile toa. Mana ia. O le talia le au. O aile toa. O aile toa. Samoa. O le upule e fia ave i eisa u whataua le neiva e ngau le asu. Lana winga o le uputoa. O le toai, o le winga whawhia ngai na tuai. O se tangata tau maro. O se tangata e le fefe, e le pala ai. O le tangata e sa ili maro i lona ora. Malona marusa. O le vai tau le nā, o le whea mai ngatuai, sa mā rosi i tere i ese neyo naso. Ma ese neyo naso. U fa lango lango le poto ma le atamai. E fa usi ai me atau ese ese. Tau ai tangata. O le tala sa fa itawina ma le fa iupu sa fa itawina o le taua lea i le vao toa e to luma. O le toa o kori ata, nae mo di mau iai le tusi o Samuel. Fa mai le tala saulo i ata alita o le tamale na, na toa mai au tamaititi. He was a born warrior. Koriata. Ae, e tau marisi fo i toa. E ingoa i ata alita. E lua tua inga tua. O le toa sa faa lango lango i lona lava ma losi. Ma lona manatu ele estasi e to i lalo ai. Le toa lea ingoa i a koriata. Famailana, va ai maua lalo i ata alita. O au ea o se uli. E te sawai a te au ma le nato o tōu. Fasi o tia oe le aso nei ma tu i nātu lau tino i manu fele lei ma manu te tā. Puia sa au whaata waina o le tali le a le isi toa. E te sau i a te au ma le pelu, ma le tau leo leo. O te aluatu i a te oe le suafo yova. O le atua, o le tūtaua Israelu e whaiwhai iai. O le tali le nā le toa, sa wha lango lango, ma wha moe tūtaua. E le wha lango lango tā vita i sona malosi, ne wha lango lango i le atua. Ka mai le tāna tā vita, o le aso nei e tu ina mai ai oe i owa i rau lima, o te fasi ia te oe ma ave ese rohuru. Fua ia tu foilu tino au Filistia i manu felelei ma manta. A wai le faola ina se tangata i owa i peru, ma le tau. Toa Samoa. Ma auta alu uma a Samoa o le fi aure na o le niaso. So stasia e fai masui o Samoa tama teine tama tina o outou toa. Leanga e fa lango lango Samoa i le atua. O le whaamae fo inana tu e tātou tua āo, tā oto mai tia sā. Sā moa e whaamae i lea tua. Whaalango lango i lea tua. Whaamoe moe i lea tua. Whaamaere sisi ngā fua le tau sangale nei, o lo ave ave i ale nātari tonunga. Sail with faith. Sā moa fo lau pēa i le whaatua tua. Tari tonu i lea tua. O le toa, o le tangata e sa ili maro. O le toa, o le tangata e osi taulanga i le atua i le alofa. I lona ola ma lona malosi. Na wā le tāpua inga a le atunuhe. Au tā alo, maise le toa sa mua ele ni asu. I se temi o na malelelea ma sa unoa taitai o latunu. A e tau ia ina ufapea atu. Ua malie li toa. Ma alo li tau. Se o tatou ki tau. Leri ie lo ma tulu tua. Fa moe moe sa ta oto watu i ate oe. Le neitai au. Aleluia fa'afitaiti. A mato ma fau fau foi le nei tau sanga il malanga umi. Tele fi ta mfain ta fi so ina. E talitonu wa e ma lo fai vo sa moa il le nei vai ta. Ilo wanga le lei malo walofa. Fa'afitai le soifua osi ta ulanga o alo ma fa nau le atu. Iso se fa anga tama ma so se ta longa o fena ia. O le lato usai li nga malo a wale tapua i nga Samoa montanga te whaafitei te. Manuia Samoa ma yona ao se i o yona i. Whaafitei le tua i mea umawa e whaia mi ta pena ma Samoa i lo mato ora. Wha ma ngalo mailo wa tunu umai mato u le neyasu. A wae tele i o mato se se. Maleanga i oru. Ale wala au, fio mai alo wanganga. Tato fia fia fatasi malo wanganga. Au wha manatua i e Samoa, le neiva i tau aso fia fia. I lou fi le mu, malo walofa tele mai. Si taimi se i tu aso i taape le filiari ma fo i atu inu ma ainga. Ai mai se foi o uso nei, ma langa mai e tunue pi mau. Ia tuli muli a wina i mātou uma i au whaamanianga. Anga lele i toi aso le nei tau sanga ma le fōlaunga a Samoa. Ma ia maua foi e Samoa, se tau sanga fōu e tumu i au whaamanianga. I le soi fua malo mātou rua. Mātou runga lo munuia lo fi le mu malo walofatele. Male alo male anana nei fa vau lava. Amen. Samoa o aile toa. Thank you very much.
Fa malo ta pena ila sunga ta sintanga luenga po la sunga fo ile ta mar si no tia pe sae sunga ya mariota. Por estar en la fiesta, me estaba en Palmía, me se fue el capeneta, me malo, a veces, Samoa, en el yaso. Y a mano a pie, a la usar, a guardar, a forfola, a morir, a morir, a la ley, a Jesucristo. Sao, ni el tato, malo, y a lo fa malo. Este fa malo, ahí, a la ilo, mota, la letra, tu fa, a la ilo, 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 a la
tiu tau mai ne va ana tau aolo mamau lango o le vaa na fawa folau o upu ia le tunu pe a poto iaso fa penei ua ato ai tupe o fau o sa moa ua poto poto lau sunga ili taitae o le sauninga o le sui lea o le tapua inga e kalesia i o na fata e fia pa ia fale malo i le nofu atofi i le tafatolu o le fenga malo i le fa malu malunga a le ao mamalu o la na fionga i le ao le malo o pa ia lava lea a wa ainga matama tama ma ainga te mamalu o tu mua mapule i tu au ma la taua ainga i le tai ma le vaa fonti le tapua inga i sasai i le fainga malo tutuila mamanua i ona tulanga whanupe. Samoa, o loo sila sila ma whafonga tapua i mai i tu e fia ole he lope. Le aunga au tu o le nei tu whatisina, le toa Samoa, i le pulenga, pai aonga, ai mai se le sunga i le kapiteni, ma li i ta alu. O tātou tama whanau, au si ia le tunu'u. Le vaenga le sirisiri me mafa, le manu Samoa le toa sifuru lima ma le toa fitu. O tātou tama whanau, o ave fu'a Samoa, i ta alonga ale lalolangi. Na amatalia le tātou waso, i le sauninga alotu, taitaina e kalesia so fatasi. E si ia ile di inga malfane tanga ile atua o le fa'awa e aile malo Samoa. E fa'afo i atu i ate ia. Le fa'afatai e lana tausinga faifai pea mo Samoa. O le manatu au tu o le fe au fola fola ile neitai au. O le atua o le fu'atau alunga o Samoa. God is our banner. Amen. Wa utu la e fai e umasui, o le tapua inga le atunu. Iona tafa e fia, e faa leo, e anganga o le faa aftai, ma le faa malo, ya tatou au si. Atau faa nausa atau si nio, mo le man malo, i faa anga tama ese ese, ma ua ea ai le ngoa o Samoa. Le toa Samoa. Whaftai ilo outou loto nu, sa outou firifiri ai. E ta alo mo Samoa ilunga o atu nu ulo outou na nofo mata alo ai. E le whangalo ina ia te au, le tatou manu Samoa na manu malo e le ipu o le Pasifika lua fe loskul lua. Le taito o fitu na manu malo i Afrika i saute. Whapea le au ta alo, sa tausi nyo i ta alonga malo o le taupulenga male le limpeta e pei o na ausia e tato ausi si me ma mafa. O lea e mamoli atu le whaftai ma le wha malo, ia te outou uma, o outou whaafiafia ina, ma whaatupu le loto mita mita o tātou tangata, ona o a o tou tau whaina. E mamoli whaapitoa le whaafitai i lausunga le whaiaonga, Matt Parrish. Ma le pūlenga o le toa Samoa, a inga whapea pā anga uma le toa Samoa, o la au tou langolongsua i le tātou alu. O ta alonga i langolongo tele i le fausia ina o malo, e ala lea i le whaatupu ina o langona o le mita mita, a e maise o le loto ngatasi, faa le atunu. Ma se tatou faasa o ina le nei faa mtalanga, a o faya le taabirusanga o le ipo le lalangi, i le afei wa se lau i batasi i le iuni la kapi. Le sa tatou mata matai i le screen, i le tasi, i le apia park, i lunga o le vau, i le vaveau. O le ipo la lalangi ala la kapi liki le lua fe lua sifuru lua. Na fatoama e atu nei. na tātou mōli maui nā e le sii. Mōna mita mita ma le longo, ma le loto ngatasi, I o tātou tangata Samoa. E le ngata I lea, a ua whaalau I loa atiri ai Samoa I le laulangi, o se e na whengata ngā wenga whaamaketi, le ua lango lango e le tātou au le ni. O nei whaamanuianga I taalonga a tātou tama whanau, o se suinga mata mō fie le nei, mō a. Matai tae o le atunuu, tai nane o tātou langona uma. Awa, tanu mai le tolu tau sanga o atuanai, tātou whea ngai malu utau o le misela, o le kōwete, ai mai se fo e o whainga tā I upu whai o mālo. A o lea, ua au mai tau mawhainga I taalonga a tātou tama whanau, o tātou tangata I le lalolangi, e tutu mawhia whia whātasi. Sa o tia le loto a o mata mata atu I lunga o upenga te whailangi, I le o mai whātasi o tātou tangata anu. O loo au maui atu nu I whafo o whape I nei Samoa. E lango lango matapua I a tātou tama. Ma o te taritonu, sa whapea le langona mō so o se Samoa lava. O solo tā vale, o wila, o ba ama pau pau. I a o lava vaiane le tātou mafutanga. E o lava I solo whanua. Ia, ua whaalia le ngata I Samoa nei, a o tu uma o le lalolangi o lo o alala ai o tātou tangata. Sa tātou wa ai ai le anganga lea o le poto poto e tāpu ai na tātou au. E moni ai lava le upu e ese le whaitama o le Samoa. O le fausia ina o se Samoa e ala I taalunga. O le amatanga le nei o le vaai mamao o lo o tausia ina I tonu o le Pathway for Development of Samoa. Mō le nofo te alofani, saonga le mū, ma le saolotonga o tangata Samoa. Ia tātou te ufatu, nei whamanuianga ua tātou ausia. A ia tātou manatua o Samoa o se atunuu, e māta taau I le atua. Ia tātou manatua pea, o whamanuianga ua tātou sapia I nei, o lā le atua ia. Ia tātou maua le loto maua lalo, ma ia whaia nei mea magi inga o le atua. Whai mai le taitai o sao ninga, nei le tai au, na le maa lō le toa. I le su e ina o siampini, o na ele I le lei le tapua inga no ua uma le taalonga o le semi-final. Ia whai lea ma le sona mo tātou. Aua le tu ua le tapua inga. Aua le sola le wha moe moe. Ia wha au au, ai mai se, o le si pe au alo mai e tua wana tua I le asusā, ia tātou tālonga nei, tausi le sāpati. Ia, ona whapea tuai lea, wha maloto Samoa, ma tama whanau uma a Samoa. Tā whi mala e le atua, le tau fōi atu I atu nuolo o au mawai, whapea I tiute mga ruenga. Whaafitaitere, I tangata anu uma o Samoa, ele ngata I Samoa nei, ai o soko se atu nuu o laulangi, ma lau o tau lango lango, ma le alo lofa I a tātou tama whanau, ai mai se si o tātou atu nuu. Tātou wha au au le tātou whai ngā malanga Samoa, I a tātou fō lau mali whātua tua, tātou loto te tere. Tātou la lafo I le atua, o tātou whaamoe moe na uma. Awa, a whai tātou te au whaatasi maia, o ai ea se whaasangatau mai. Te mamalua e o lenei au thia, ua whai tātou masui o Samoa atoa, ma Samoa lo tāpua I mai, I atu nuu I whafu. Tātou te whata alofa, tātou te whaafenoae, ma tātou whaafitaia le toa Samoa, Mā tātou tama whanau ua fōi mai male manu mālō. Ia tātou maua uma se ruasukulu tōlu whiremu. male loto ngata stasi, male manuia soifua.
Itu mai stato pat pat sele. Tau ranga mata no fiam tai tai so tato watu nu. The first ever female prime minister in the Pacific. Hey hey. Ho ho. And now calling upon the man Matthew Berry's our coach.
Talofa, and thank you all for coming. We're very honored and privileged to be here to celebrate with you guys. We took a lot of inspiration throughout the tournament from the love and support and the parades that were going on in this great nation. In the tough times, we drew strength from you people. We're very proud and humbled by what we did. We also showed a lot of courage and resilience and a lot of teamwork, something that typifies some old people. Before going on any further, I'd just like to acknowledge our brothers of Manu Samoa, that were fantastic, and signed up with the Sevens, leading you mighty All Blacks. What a great nation Samoa is to produce sports people, world-class sports people around the world. I'd just like to thank everyone that made us coming back here possible, this celebration, particularly the Samoan government. Also for their ongoing support of Rugby League Samoa, the board of Rugby League Samoa, our fantastic sponsors, Pacific Cast, IBFC, and all our other sponsors. It's been a great end of the 2022 for Samoa. And I'd just like to wish all Samoans around the world all the best for 2023. 685, baby. Everyone knows where we are.
Ladies and gentlemen, introducing your captain, Lamia Tuviapolo. You want to hear from him. Then after that, he will lead the Sivatau with all of you.
I love him with Tapaina, I told Famo Moy Tato Au, Oto, Pato Tatalo, Famo Moy Tataina, Tato Au in the World Cup. Altafia, Fayola, Tato, sponsor Ma Amna, Pacific Cast, IBFC, Pacific Easy, Mesa Foy, Kamingi, or Yamaya Tato Au in and now I'll transfer and remix it in English. Samoa, you are the reason why we are here today. We get to celebrate with you all, and we see how much it means to you. So we are so proud that we're here to celebrate with you all, with our families, our friends, but most of all, just our people. I know we're sorry you had to wait a couple of weeks, but we are finally here. And what it means for us just to be here to celebrate. We wouldn't want to be anywhere else in the world. So our Manu Samoa, it's just as great as any Samoa achievement. So be proud of yourselves. You guys deserve that, and we can't wait to see you win another one. Another one, and another one after that. So thank you to all. We now know where Samoa is, because it's 685 to the world.
too.
Testing on two, yeah.
Só chamou, mais chamou.